Kuja kwa hii nini.
Wow. Ah, you better shut up.